Tata amko tata. Qina amko member qina.
Ukuthi namhlanje silapha kunabasebenza abawu 539 ababexoshiwe akanye abakanye nathi namhlanje.
Na kha! Mayibuye Africa, mayibuye. Qina msebenzi qina. Viva Amco, viva! Viva Anglo Gold Ashanti members of Amco, viva! Andi izimvu ezihlatshwayo zihlatshelwa ukuthi wena uphile. Ngeke uzuyithola amalida njalo. Amalida afuna ukuthi nawo abe seKhanana. Achiya abantu emuva kodwa lezi zithi ngenane eKhanana thina sisale emuva. Aso. Sisahamba ngalendlela ebenisikhethele yona na. Uma sisahamba kahle niyaphinda futhi nithi qhubeka. Kodwa uma ngasahambi kahle kuthiwa mathunjwa buyele emuva oza la ewintshini mfondini. Uyaqonda? Ngoba i-management inawo umkhuba wokukhetha ama-leader within the union azophusha i-agenda ye-capital within the revolution of the workers. Then we cannot allow leyo nto leyo, comrade.
Comrade, kuleli xesha leli ke kuthetha into eyodwa yokuba wonke umuntu obe actor noma ube ku-interim noma ube ku-committee elithize uyehla, you step down.
Comrade, ama values ukuziphatha kubalekile ko-organization. Awusayini into ungazange ubuye kubasebenzi. Uma indlela siyayazi nomtsholi uyayazi indlela, sicela usigcine usilone. Qinisa le organization siyinikeza kuwena ngegama elihle lomfelo wethu Jesu Christu. Amen.